Tuneminyaka emingaki Ngizoyishela kanjani inokufemhlane yamadola madulusha sebezongihleka abantu
sengizoyishela kanjani inokufemhlane yamadola madulusha sebezongihleka abantu
mina ngizoyishela kanjani inokufemhlane yamadola madulusha sebezongihleka abantu
sengizoyishela kanjani inokufemhlane yamadola madulusha sebezongihleka abantu
Afika le mnambithi zushaya Zindli ntombe mhlumaye Afika le nemsinga zushaya Zindli ntombe zasemgweni Wonga afika emakhunwini zushaya Zindli ntombe mbangweni Afika le kwaguqa zushaya Zindli ntombe zasophathe Wonga afika le mpangeni zushaya Zindli ntombe saphuza Kumina ngishaya kancane unyawo lonwabo Mina mcuphi soka Kumina ngishaya kancane unyawo lonwabo Mina mcuphi soka Yemamuzeli insizwa wazala usomnandi Uyombatha amatshali Yemamuzeli insizwa wazala usomnandi Uyombatha izingubo Uma sengibona amadola entombi
Sondela ngisheshe entombi
Uma sengibona amadola entombi
Sondela ngisheshe entombi
Uma sengibona amadola entombi
Sondela ngisheshe entombi Uma sengibona amadola
entombi Mina kujangala izinyembezi
Sondela ngisheshe entombi Uma sengibona amadola
entombi Mina kujangala izinyembezi
Sondela ngisheshe entombi
Uma sengibona amadola entombi
Sondela ngisheshe entombi Uma sengibona amadola entombi
Zisho kanjalo kwelakithi emahlabathini mazushaya Sishaya ingabe endala esayihlaba maqede sayisika amahawu Zipholile zamaqhikiza zimile zithekhuya zamatshitshi Ushiya zacana ngoba ushiya amatshitshi namajongosi Sihlobela ndwendwe zabanye kathi ziyoshaya nini kuwe Mamehlisa ingane sibone emhlane ukuthi ngeyani Makweyentombazane sakuyigidisa emathangeni makweyomfana sokuyihlamba ngebhaxakheni wakho Ngilize imbimbi bakothi sidlukudla Ziphekwe zimbile zethanga nesebhece ngiyobe ngibona ukuthi siphe siyovuthwa kuqala Undithi inyane ezimhlophe phekwa umuzi kwalanga Yebo memeza ugogo maqhilize ezansi kwandlovu athi basopha makoti welanywa Idala
Afika lena enkandla zushaya Zindli ntombe mfongosi Afika lena enguthu zushaya Zindli ntombe qhudeni Afika kwanongoma zushaya Zindli ntombe mateni Ongafika le kwamlava zushaya Zindli ntombe ndlumwana Afika le nolundi zushaya Zindli ntombe mkazana Ongafika kwahlabisa zushaya Zindli ntombe mpembeni Kumina ngishaya kancane unyawo lonwa Mina ngicuphi soka Yemamuzeli insizwa wazala usomnandi Uyombatha amatshali Uma sengibona amadola entombi
Sondela ngisheshe entombi Uma sengibona amadola entombi
Uma sengibona amadola entombi
Sondela ngisheshe entombi Uma sengibona amadola entombi
wena la maba Umkulu muzeka Uzo shale 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 la maba Umkulu muzeka